amarya wiki asiraya kosa shadow kare ta amarya dangi ga amarya tattafa wa amarya dangi ga ango kusa makar kwibaya lokaci ne sanya sai winta fa amarya tafa wa amarya tafa wa amarya tattafa wa amarya tafa wa amarya
Lokaci ya nuna